En kanise ma pacho ka koro medo seyo gai mar obila e yor kojolo Gilbert Masengeli kuom makoso miyo doho luor bang' koso kuom ndalo buora chope doho mondo mi ochiw neno kaluwore kod lal mar jo Kenya apoya nyaka ndalo mag ng'anyo. Bishop David Kodia mar kanisa mar Anglikan CK Bari Mabondo wacho ni ok en tim makare kendo en achaya ne doho okwa mondo mi chik obedie maneno ni migepe mag doho kata mana od bura obet kod obila magi giwegi maritogi ma ok ni nyaka chiwregi kod piny owacho mamalo kata ogai mar obila. Nolose dho wath ma usenge kama ne kanisa mar ACK Mabondo nose dayanga yie ma koro ibiro tigodo e medo lando injili e chula mag Nam Lolwe kendo ting'o ji e yor kelo yuto ne kanisano.
Kawuoyo kalet, awuoyo ga gi lit seche duto nikech aneno ka gik moko timre tatwa malong'o mikawo onge. In kake koro obila manyocha ong'anyo ni en weche mag kotgo kudwa winjo. That is abuse of office. Ma ng'ano konego luonga ni police officer now, ng'ano onego be ni en e jela sani. Yeah. Mana chayo, okinyal chayo piny mundiki machuli msara, ni court process bende chayo. Gima dwa wach appeal, kaluwe gi mwaneno motimore ne judge mano ma jogeni. Ene judiciary alone should be created. Mondo judiciary obergi its own independent security unit matrained. Parliament be the same. Majogi okbed answerable to a rogue person up there.